isixeko sihlaba ikhwelo kubahlali ngezimvo kwisicwangciso esitsha esingezothutho esihlangeneyo ngokuphangaleleyo i-CITP. I-CITP icacisa izicwangciso zethu zeminyaka emihlanu ezayo zokuphucula ezothutho eKapa, apho kujoliswe kwimbono apho wonke umntu eza kufumana iindidi zamathuba ngendlela eluqilima nenesidima. I-CITP ithi iinkonzo zoluntu zothutho nothungelwano lwendlela ngokubanzi olumalunga ne-10 lamawaka namakhulu asixhenxe eekhilomitha kufuneka lubangele uhambo olugqibeleleyo lwabantu, iimpahla neenkonzo ukuze kukhule uqoqosho lwalo mmandla, lutsale umdla kutyalo-mali nokuphucula kokhuphiswano kwiindawo zoshishino. Amaziko ezoqoqosho noshishino olusahlumayo liyaqaqamba kwiindawo ezifikelelekayo. Ukukhula kwezoqoqosho kuhambelana nokwanda kwemisebenzi kumashishini azimeleyo. Oko ke kuphucule impilo nemigangatho yabantu kwanamathuba amaninzi okuzikhethela. Amathuba lawo andisa inkululeko, emva koko kulandele ithemba lekamva elingcono. Kwesi isicwangciso seminyaka emihlanu senza iziphakamiso zendlela zokufezekisa iinjongo zethu. I-CITP iyafumaneka kuwebsite yethu engu www.capetown.gov.za/haveyoursay. Nceda usithumelele izimvo zakho ukuya kuthi ga ku 30 November 2022.